Uyu munsi umugiseni uri niteka ntangere byo gushikiriza icese abarundi bose muri rusangi namwe bwe mwakoraniye ngaha ibikogwa bitatu nyamukuru tugeze ko vyitondewe kandi bikongera bikemezwa n'umugiseni navyo bikaba ari bikurikira igikorwa ca mbere gikuru ni igikorwa kijanye no gutororokanya ibibanza byandikwa igikorwa cyo gutororokanya ibibanza bizoberamo iyandikwa ry'abazotora amatora mu 2025 cyakozwe mu mici itatu nk'uko abatari bake bo mwebwe mu bizi kandi mwabikurikiraniye hafi ubwa mbere mu kwezi guheze umugwiseni uri kumwe na bamwe mu bakozi bawo waraciye mu ntara zose zigize igihugu cyacu uko ari zitanu kugira ngo utange intumbero nyamukuru y'ingene uzofashanya n'inzego zitandukanye z'igihugu mu gutororokanya ibibanza bizobera mu yandikwa ry'abazotora ari byo bizovamo ibibanza by'itora mu matora mu 2025 icyo gikorwa twagikoranye n'ababuramatari barongoye intara intwazangabo zirongoye uburere bwa gisirikare n'ubw'ipolisi abasitaneri barongoye amakomine abajejwe indero mu ntara abajejwe indinganizo y'amashuri mu ntara abajejwe indero mu makomine n'abajejwe indinganizo y'amashuri mu makomine abajejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara n'urw'amakomine ubwa kabiri harabaye iyemezwa ry'ibyo bibanza ku rwego rw'amakomine no ku rwego rw'intara ubwa gatatu umugwi seni waremeje urutonde rw'ibibanza byatororokanijwe mu gihugu cyose ngo bizoberemo iyandikwa ry'abazotora mu matora mu mwaka w'2025 nicyo gikorwa cyatuzindukanye uno munsi kugira tumenyeshe abarundi n'amakungu izuba riva ibyashyizwe ko muri icyo gikorwa niwo mushinge w'itunganywa ry'amatora yo mu 2025 ikindi twabamenyesha nuko imitumba yose igize igihugu cyacu ifise inyubakwa zishobora kuberamo amatora ibyo ni ibyo gukenguruka kuko birapfunyira urugendo abazotora ibyo bibanza nabyo ahanini bikaba bigizwe n'amashuri ya leta ayegamiye amashengero bamwe n'ayabikorera ibyabo icyo gikorwa cyakozwe hisunzwe itegeko rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka w'2023 ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara amakomine amazone imitumba n'amakaritsiye aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5 amakomine akava ku 119 akaja kuri 42 amazone ava ku 375 aja ku 451 imitumba n'amakaritsiye biva ku 291 bija ku 344 icyo gikorwa cyasozerewe no kwemeza urutonde rwavyo mu gihugu cyose nabwo mu binzi mu ndinganizo nshasha y'ubutegetsi bw'igihugu provinsi yagutse ya Buhumuza kuva mu 2025 igizwe n'amakomine indwi ariyo Butaganzwa Butihinda Cyanuzo Gisagara Gisuru Muyinga na Runigi muri intara y'ishashe ya Buhumuza imitumba n'amakaritsiye n'amajana 509 ibibanza byandikwa n'amajana 618 abazokwandika ni 2298 hanyuma abazokwikirana bandika n'amajana 618 tugiye mu ntara ya Bujumbura yagutse iyi ntara ya Bujumbura yagutse ifise amakomine 11 aya makomine ni Bubanza ni Bukinanyana ni Cibitoke ni Isare ni Mpanda ni Mugere ni Mugina ni Muhuta ni Mukaza ni Ntahangwa na Bwibaga imitumba yose hamwe n'amajana 535 ibibanza vyandikwa na 961 abazokwandika ni 498 hanyuma abazokwikirana abandika ni 498 abazokwikirana abandika abo bitaje akadere na 961 ntara ya Bungashasha yagutse ifise amakomine ndwi hari komine ya Bururi hari komine ya Makamba hari komine ya Matana hari komine ya Musongati hari komine ya Nyanza hari komine ya Rumonge hari komine ya Rutana zose hamwe ni komine ndwi imitumba yose hamwe n'amakaritsiye na 546 ibibanza byandikwa na 888 abazokwandika ni 2813 n'ibibanza rero novuga binyenyaguye ni 2813 hanyuma abazokurikira abari kubarandika na 888 mu ntara ya Butanyerera intara nshasha ya Butanyerera ifise amakomine 8 hari komine ya Busoni hari komine ya Kayanza hari komine ya Kiremba hari komine ya Kirundo hari komine ya Matongo hari komine ya Muhanga hari komine ya Ngozi hari komine ya Tangara mitumba na 790 ibibanza byandikwa na 842 abazokwandika ni 3269 abazokwirikirana abandika na 842 intara ya Gitega shasha cyangwa yagutse ifise amakomini 9 hari komini ya Bugendana hari komini ya Gishuri hari komini ya Gitega hari komine ya Karusi hari komine ya Kiganda hari komine ya Muramja hari komine ya Mwaro hari komine ya Nyabihanga hari komine ya Shombo yose hamwe na makomine 9 imitumba na makaritsi muri iyo ntara na 664 ibibanza byandikwa na 937 abazokwandika ni 3155 abazokurikirana abandika na 937 tugize rero igiharuro c'igihugu cyose duca turonka murazi ko ari amaprovensi 5 amakomine 42 imitumba n'amakaritsiye 344 ibibanza byandikwa ni 2446 abazokwandika ni 15633 abazokurikiranira hafi abandika ni 4246 nakabyo keza ko gukengurukira abitanze bose muri rusangi kubwira icyo gikorwa kigende neza no ku buryo budasanzwe abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe indinganizo y'amashuri ku bukerebutsi umwete n'ubwira babikoranye iki gikorwa ni inkoramutima cyasaba ubuhinga n'ubumenyi kuko nicyo mushinge w'amatora ibyo bibanza byatorokanijwe mu gihugu cyose byose hamwe bikaba bingana n'4 646 bikaba biri ku mitumba n'amakaritsiye angana n'344 abakozi bazokora icyo gikorwa abo twita ba Jean Rosanse ngira mwarabikurikiranye ubu intonde ziramanitse mu ntara no mu makomine bakaba 15633 abazokurikiranira hafi izo bikorwa bakaba ari 2446 umubiseni urabemereye ko ugiye gushyira mu minsi ya vuba urutonde rw'izo bibanza ku rugwa rwayo mu bita sitweb wewe akaburungu seni burundi akaburungu bi abikeneye bazobisanga kuri ubwo rubuga ibyo bibanza byemejwe byinshi muri byo bizovamo ibiro by'itora mu 2025 ni muri byo bibanza kandi abakozi bazokora rusansuma bazokoreramo mu kwandika abarundi bakwinjira ibisabwa n'amategeko biyandikishe kandi batore bongere bitoze icyo gikorwa umugiseni uriko uracitegurira ngo kizogende neza ku mugaragaro no mu bwigenge ntangere.